other words, when you try to apply faith but you lose confidence, that is not a true faith. Namhlanje ngikhuluma nje ngefaith nje, kodwa ngikhuluma about the true faith. Mina bazalwane, whatever I do, whatever I did, konke ngikwenzile nengikwenzayo, ngikwenza by confidence. Self-confident, self-esteem. Amen. So you need to be ube self-confident, uze tembe bangwele. Zithembe, whatever. Nikhona bazala, yabona abantu abaningi, mina lento ngifunde kubazali bethu. Abazali bethu bebengasebenzi, besenze majaltini, sometimes akangeni, sometimes ungenile, sometimes ulele, bamlalisile abelungu, bebengekho abelungu, bebexabene abelungu, abamdinge nesisebenzi. Futhi akatholi mani wabaxabene. Sikhule kanjalo. Amen, bazala. Mebexabene nje abelungu nje abafuna esisebenzi ukuthi thina kunengane engahle kunemndeni engazodla ngoba xabene labaya. Kodwa what I like about my mom, I like one thing about my mom, about umzali, ukuthi whatever abekwenze bene confident ukuthi angizobakhulisa abantwana, ngizowakha umuzi. That's the true faith. That's come by action. That's come by works. Evela ngo-action nangokusebenza. Into edala manje ube ngazi ukuthi i-youth yamanje ihlupheka kanje ingenxa yokuthi ayisenakho lokukholwa kuno-action. Sebehlala kwi-TV becala nento abayibona TV izokwenza empilweni yabo. Hlalela imabonakude ucabanga ukuthi le nto oyibona kwi-TV iyona ezokwenzeka empilweni yakho. Hawe ibuka, ngiyakutshela uze ube nentshebe izibe grey uze qothuke nekhanda njengoba nami sengiqala impandla sengizoqala ngikunde manje. Oh, amen, bazalwane.
Amen.
Yes. Nanyakazi ingenzeki next. Uze usofa unuke wena. Ukungena ukuthi ungena emzini womuntu usofa uza awunuki. Kunomuntu nje ongena action nje ohleze ginqa lo sofa nje. Hlalela ukuginqa nje. Aye toilet abuya ginqa usofa. Hey, nika bazalwane. Mekhuma umoya uphumela khona lo sofa usuhuye. Fika twahlala la ekuthi uyahlala uze ukuthi khafu liphunganyana lisuka kulo sofa. Umuntu ohlala kulo sofa kana action. First thing, ungabi na action kwenza ube yinuku.